Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Umculi kamaskandi uBahubhe Mkhize sesabise ngokushaya uQuality Biyela ngempama lempiqubuko emcimbini obukwa masho kamaskandi uQuality Biyela la ebengu MC ikhona sanibona ngimbengelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi elanibola khona le video mangoqala usijwayelele likhasi wamulekele igama lami ngisibonga konke wakandwandu usesolwe ngokuntshontsha ingoma kaNavigator akcwenza ethi ilengele emaweni uBahubhe utshela idelisana ukuthi uQuality Biyela umhlambalazile emcimbini eqeda nje ukuperforma wamtshela ukuthi wena untshontshe ngoma ga Navigator endalo wabuseyicula ngendlela yakho kanti ke uthi lokho akumpathanga kahle neze neze uthi anginandaba ukuthi umuntu angixeke kodwa ngifuna ukuthi engixeke ngendlela ekahle hayi ukuthi engiphoxe phambi kwabahleli bomcimbi kanye nabalandeli bami ngiyithandanga neze neze lento ethe yenziwe uQuality Biyela uqube wathi ngibe sengimsendela ivoice note intambama ngamtshela ukuthi singazana ukwazana kodwa asibona abangani futhi wena ke awusiyo umculi kamaskandi umuntu nje oyiqokela izimpahla ezibizayo ngakho ke ungangeni izimpi izika maskandi uthi angazi ukuthi ubezama ukwenzani noma befuna ukubukwa ngegama lami uthi abantu ngebe emthandi ngalento ayenzile ngoba akasiye vele umuntu othandwa abantu mayiqhubeka kanje ngiyobe sengimsakaza ngempama kanti uQuality siphendulele naye wathi ngimtshelile ngoba bengafuna ukumhleba mayicabanga ukuthi engasho yamina uhambe kabi mina ke ngintsizwa ngengisabise umfanyana nje kamaskandi ife nesibindi sokubhekana nami ngabe ungiqondile emcimbini wakwenza lokho abefuna ukwenza no Navigator nayo isiphendulele wathi yebo uBahubhe wayintshonta ingoma yami mina ngayikhipha ngo-2018 eyakhe uyikhiphe ngo-2020 lokho ke bafethu kuthe ngabangwa ibona labantu uQuality kanye noBahubhe mongazazi le ingoma awukuzwela bese ungitshela ukuthi yini oyizwayo